UJoel unemisebenzi emibini yokuphuma kwesikolo, ukuhlala nomntwana nokusebenza evenkileni yeempahla zokutya yabazali bakhe. Ukusebenza evenkileni kumbhatala i-$12 ngeyure, kona ukuhlala nomntana kumbhatala i-$9.50 ngeyure. Kwiveki epheleleyo usebenze iiyure eziyi-19 zizonke waze wafumana i-$56 ubukhulu evenkileni kunale ayifumene ngokuhlala nomntana. Zingaphi iiyure azisebenzileyo kumsebenzi ngamnye uJoel? Masisebenziseni oonobumba ke ukubonisa ezi nkcukacha ezinikiweyo. Masitheni uTB umele iiyure abezihleli nomntana uJoel? Sithi yena uTG umele iiyure ezi ebezisebenza evenkileni uJoel. Ke ngoku bafuna sifumane ukuba ezingaphi iiyure ebezisihleli nomntana uJoel kunye nezi ebezisebenza evenkileni. Basixelele ukuba zizonke iiyure uJoel azisebenzileyo ziyi-19. Loo nto ithetha ukuba ke ngoku sinenye i-equation esizawukwazi ukuyifumana ezizawuthi TB umdibanise noTG ufumane u-19. Loo nto ithetha ukuba ixesha lisetyenzi evenkileni lidibene nexesha ehleli nomntana zikunika iiyure eziyi-19. Ke ngoku sithi oqala ngu-PB. U-PB ke lona uzawumela umrholo ofumana ngohlala lomntana. Sibe nonobumba ongu-PG. Yena ke u-PG uza kumela umrholo awufumana ngosebenza evenkileni. Kuthwani ke ngaba nobumba apha ngentla kwiinkcukacha sizinikiweyo? Sixelelwe ke phaya ukuba umrholo osebenza evenkileni kungaphezulu kunalo ohlala nomntana nge-$56. Koko le ndithi uba sinenye i-equation esizawukwazi uyifumana apha. Yona ke le equation iza kuthi u-PB umdibanisi no-56 uza kufumana u-PG. Ithetha uthini le? Ndithi uba xa udibanisa umrholo ohlala nomntana no-56 uza kunika umrholo osebenza evenkileni. Koko ke ngoku sine-equations apha ngoku ezimbini, kodwa ke sinobubumba abangayizwayo abane. Koko kuzoba nzima ukufumana le nto siyifunayo. Indlela lula esinokwenza ngayo le nto kuba siyibhale abanye banobubumba ngono sibenze kunobumba omnye. Singayenza njani ke le nto? Sinikiwe apha ezinye iinkcukacha ezizireyithi. Ireyithi ke le umrholo ofumana ngeyure. Masichazele. Ngoko ke masenzeni ke ngosibhale ke ngoku umrholo ohlala nomntana ngangalo mrholo we-hour sixelelweyo, weyure sixelelweyo. Izawuthi ngoku le nto u-PB usinika uTB umphindaphinde ngo-$9.50. Le nto ke ithetha ukuba umrholo ohlala nomntana ufumana ngophindaphinda ixesha ahlele ngalo nomntana umphindaphinde ngo-$9.50. Senze kwangolu hlobo sifumane umrholo wasevenkileni wonake zaba ngu-pg usinika u-tg umphindaphinde ngo-$12 ngoba kuxeleka lokuba iyure enye esebenzisa evenkileni ubhatalwa i-$12. Ngoko ithi ke le nto ilena xa umrholo ufumana xa sebenza evenkileni siwufumana ngoba siphindaphinde ixesha asebenzileyo evenkileni ngo-12 sitsha sifumane ke ngoku umrholo lo awufumana evenkileni. Ngoko singakwazi ke ngoku ukuthatha ezi zinto sizifumeneyo uba ezi zinto sizifumeneyo zimele u-PB no-PG siyozifaka kweza equations zethu besizifumene ezimbini ekuqaleni endaweni yoka-PB. Sitsho sibhale u-TB umphindaphinde ngo-950. Ngoko ke sayibhala kanje 9.5 umphindaphinde ngexesha ahleli nomntana udibanise no-56 lowa sumehlise pha phezulu usinika umrholo awufumane evenkileni. Umrholo ke lo afumane evenkileni ke wona ke izaba ngu-12 umphindaphinde ngo-TG lo besizimfumene apha ngentlana apha. Ngoko ke ngoku le nto ithi sinee-equations ezimbini ezinonobumba ababini abangaziwayo. Kuzawuba lula ke ngoku ke apha ke uba sifumane abanobumba. Singayenza ngokuhlobelelela okanye masiveleni nje sifumane ixesha lohlala nomntana. Sithathe leyo equation lapha phezulu. Siphinde masithathe ne-equation lapha phezulu siphinde sizoyibhala apha ecaleni. Ithi ke TB umdibanise no-TG usinika u-19. Masilahlekiseni ke ngokuxesha elisebenzise evenkileni macala kweze uba sizoshiyeka nexesha lohlali nomntwana lodwa. U-TG xa sesika u-TG macala o-TG kweli cala sekhohlo bayahlabana ke ngositsho sishiyeke no-TB yedwa cala lasekhohlo lasekunene sishiyeke no-19 ulahlekise u-TG. Sibuyeleni ke ngoku kulaa equation yethu yesibini esiyibhalile. Xa sibona ixesha lohlala lomntana u-TB sizofaka u-19 kulahlekise u-TG. Ngoku izawutsho ke ngoku laa equation yethu yesibini ibe ngu-19.5 umphindaphinde ngo-19 kulahlekise u-TG udibanise u-56. Sitsho sifumane u-12 umphindaphinde ngo-TG. Ngoko ke ngoku into efuneka siyenzile kukusombulela ixesha lasevenkileni. U-9.5 umphindaphinde ngo-19 usinika bani? Masizoyibalana apha ecaleni ke. Sino-19 umphindaphinde ngo-9.5. U-5 umphindaphisa ngo-9 usinika u-45. U-1 umphindaphinde ngo-5 ngo-5 udibanise u-4 ngo-9 lowo. Sibe no-0 apha. U-9 umphindaphinde ngo-9 ngu-81. U-9 umphindaphinde ngo-1 ngu-9 udibanise no-8 kube ngu-10. Sitsho sifumane u-1. Sitsho ke ngoku sibe no-17.10. Loo nto ithi basadibanisa u-95 no-17.10 sitsho sifumane u-185. Sibe nechaphaza ke phaa phambi ko-0 sibe no-180.5. Ithethe loo nto ke ngoba sizobona u-18.5 phayana ulahlekise u-9.5 umphindaphinde ngo-TG udibanise u-56 itsho loo nto ikunike u-12 umphindaphinde ngo-TG. Ke ngoku masidibaniseni ezifanayo. Ithethe noba sodibanisa u-18.5 simdibanise no-56 asidibanise 180.5 no-56 ke sizofumana u-236.5. Ulahlekise ke ku-236.5, ulahlekise 99.5 umphindaphinde ngo-TG. Itsho loo nto esenike u-12 ophindaphindwe ngo-TG. Ke ngoku singakwazi udibanisa u-9.5 umphindaphinde ngo-TG macala ukwenzela uba u-9.5 apha kweli cala lasekhohlo bahlabane. Ke ngoku cala lasekhohlo sishiyeke no-236.5 oyedwa asinike u-12 umdibanise no-9.5 kucala lasekunene, itsho loo nto ibe ngu-21.5 umphindaphinde ngo-TG ixesha ebesebenza evenkileni. Ke ngoko singakwazi ukwehlulahlula macala ngo-21.5 sizofumana ixesha ebelisebenza evenkileni uJoel. Sithi u-236.5 umdivide ngo-21.5 usinika bani? Ke yena ke sizombala apha ecaleni ngokwenza ohlulahlulayo. U-21.5 uya ngangaphi ku-236.5? Nika siphindaphinde ke la manani amabini ngo-10 sitsho sifumane u-215 no-2365. U-215 uya ngaphi ku-236 kanye sitsho sifumane u-215 umphindaphinde ngo-1 iye ngu-213 xa ulahlekise noto. U-36 ulahlekise u-15 wakunika u-21 sehlise u-5. U-215 ya ku-215 kanye 1 times u-215 umphindaphinde ngu-215 ngu-215. U-215 ulahlekise u-215 ngu-0. Loo nto eba ixesha asebenze evenkileni ke ngu-11, ziiyure eziyi-11 asebenze evenkileni. Simasambe ke siyofakelelana kolaa equation besiyenzile baphezulu ingu-TB usinika u-19 ulahlekise u-TG. Endaweni ka-TG ke ngoku sifake u-11. Sizotsho sifumane ixesha elihleli ngalo ngomntana. U-19 ulahlekise u-11, u-8 lowo. Ngoko yona sigqibile. Ixesha ebehlebenza evenkileni ziiyure eziyi-11, ebesebenza ehleli nomntana ziiyure ezi-8. Zombini ezo nto zisinika u-19. Sigqibile ke ngoku.